Turabaramukije kandi turabaha ikaze banywanyi bacu mudahuye ma gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho minsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya wa yagezweho aho tugiye kwibanda mu bushikiranganji bw'umutekano ntuze gucikwa. Reka rero tubaramutse banywanyi bacu mwe mudahuye ma kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu gisagara cha Bujumbura, mwe muri mu bice bitandukanye mu gisagara cha Gitega. Ubwo aho ni ku migwa mikuru yompi y'u Burundi wa politike Gitega ndetse n'ubudandaji Bujumbura. Turamukije kandi n'abari mu zindi ntara zigiye zitandukanye irya nino mu gihugu. Turamutse kandi abadukurikiye bari ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure, mwese turazi ko mudahwema gukurikira ibyo tubagezaho. N'umwanya w'abakuru rero agezweho muri uyu mwanya. Twashimye rero kubagezaho iyi ngingo. Hari abantu batatu kuva mu ntango y'igisirikare cy'u Burundi nibo bonyine batari abasirikare, byashitse rero baragenwa kuba abajejwe igisirikare muri leta canke Ministre de la Défense Nationale na Secrétaire d'État à la Défense. Kandi bose rero bigeze kuzezwa aya mabanga bari abasirikare. Ese abo bantu batatu ni bande? Nta bandi tugiye kubabwira ko ni Zeno ni Chayenzi, hariwe wa mbere wabaye umunyamabanga wa leta jejwe kwivuna abanzi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itandatu na kabiri gushika mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itandatu na gatatu. Ari Emmanuel Ntamvuke yabaye umushikiranganji wo kwivuna abanzi kuva muri bibiri na cumi na gatanu gushika muri bibiri na mirongo ibiri ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza hamwe na Alain Tribert Mutabazi. Yagenwe mu mabanga y'umushikiranganji wo kwivuna abanzi kuva muri Ruheshi bibiri na mirongo ibiri gushika na n'ubu, akaba ari we akirongoye Ministère de la Défense. Turaza kubigaruka ko rero tubabwire inkuru yihuta kuri abo bagabo uko ari batatu. Ariko kandi ku rundi ruhande mu yindi nkuru turaza kubabwira ko Varisito Ndayishimiye yidogera umushikiranganji wo gutumatumana ko amakuru, mukaza kumviriza rero icyo yamutangaje ko. Ariko kandi akaba yaranavuze ko ngiye abantu batanguye guhangana iterambere riba ribajanye. Byose rero ni muri aya makuru turaza kubibasigurira byose. Fionda rero kuri subscribe haboni gukoresha YouTube y'Icyongereza n'ufionda kuri sabone gukoresha YouTube y'Igifaransa. Fionze ko rero ucuro nka makuru n'ibiganiro byacu rihe mbere mu ba mbere ye n'imboneshakuru ya Hejuru TV. Turabahaye ikaze. Ubushikiranganji bwo kwivuna abanzi mu gihugu cy'u Burundi bwatangujwe. U Burundi bwikukiye muri mukakaro igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itandatu na kabiri. Mudasiga na Zenawa Nicayenzi ni we yajejwe ayo mabanga ubwa mbere umunyamabanga wa leta ajejwe icyo gisata. Icyo gihe Burundi nta gisirikare by'ukuri bwari bufise. Zenawa Nicayenzi bisa nk'uko ari we yubatse igisirikare cy'u Burundi mu ntango yacu, aho leta yahindukiye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itandatu na gatatu. Petero Ngendandumwe asubirira Andre Muhirwa. Zenawa Nicayenzi yaciye asubirirwa na Kapitani Michel Micombero. Nk'uko rero twamaze no kubibona muri iyo myaka umunyamabanga wa leta hajirwe igisirikare siwe yari ajejwe jandarumari, byavuye rero binatera gusharikana no guhangana hagati y'inzego. Mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itandatu n'indwi izo nzego zarafatanije zigira igisirikare kimwe cy'u Burundi. Kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itandatu na gatatu gushika muri Rusama bibiri na cumi na gatanu umushikiranganji wo kwivuna abanzi yamye ari umusirikare. Byahindutse rero muri Rusama bibiri na cumi na gatanu nyuma y'igihunga kwa Jenerali Majoro Posiyeri aciye ubwenge. Guhera icyo gihe rero umushikiranganji wo kwivuna abanzi n'umusivire, ingufu z'umushikiranganji wo kwivuna abanzi zaragabanuwe cyane mu kiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza, maze ububasha rero buhambaye ku gisirikare buhabwa umukuru w'igisirikare asigaye yitwa Chef de la FDNB kuva muri bibiri na cumi n'indwi mu gihe imbere yari yitwa Chef d'Etat Major General de la FDNB. Mu bijyanye rero no kongera leta yubatse amasezerano ya Arusha avuga ko umushikiranganji wo kwivuna abanzi be n'umushikiranganji rebe gipolisi badasangira ubwoko. Kuva muri bibiri n'indwi gushika muri bibiri na cumi na gatanu umushikiranganji ajejwe umutekano yava mu bahoze bagwana muri FDD, hanyuma wo kwivuna abanzi akava mu bahoze mu gisirikare cya kera aribo ex-fab. Hagati rero ya bibiri na cumi na gatanu na bibiri na mirongo ibiri aba ex-fab baratakaje ikibanza cy'umushikiranganji wo kwivuna abanzi asubirizwa umusivire yegereye CNDD-FDD Emmanuel Ntamvukiye. Ariko rero aba CNDD-FDD bo bagumanye umushikiranganji w'umutekano ariwe Jenerali Alain Guillaume Bugeni. Kuva muri Ruheshi bibiri na mirongo ibiri umushikiranganji wo kwivuna abanzi bwahawe umusivile yahoze mu mbonerakure ari twibere mutabazi ubushikiranganji bw'umutekano bwo bwarahawe mu FDD mbere banamwongera n'ubundi bushikiranganji bubiri abahoze muri FDD rero banaronse umushikiranganji wa mbere iruhande yuko bafise umukuru w'igihugu be n'abayobozi bishikira biwe uko ari batatu bahoze muri FAB nta n'umwe rero basigaranye mu nzego zitwara igihugu. Iganda ku rwa rya General de Brigade Athanase Kararuza muri ndamukiza 2016 rivuga ko rifise ico rifana n'ico kibazo. General Kararuza rero akaba yaragandaguye mu gihe hari ibihugu byari bimaze iminsi bisaba ko inyubako yavuye mu masezerano ya Arusha yo kubahirizwa, maze uwahoze ari mu gisirikare ca kera akaba ariwe azezwa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi nk'uko ubwo umutekano bwarimo bahoze muri FDD. General Kararuza rero yitwa ko yari akunzwe na Perezida Nkurunziza kandi ariwe yashobora kugenwa muri ayo mabanga. General Kararuza na mugenzi we tutashije kuvuga izina barakoze ibiganiro n'intwanzagabo ikomeye yahoze muri FDD kandi yakora mu biro by'umukuru w'igihugu na wenyine nta zina dutanga ngaha kuko ikiganiro cyari gihagaze kuri icyo kibazo nyine cyo guserukirwa muri leta kw'abahoze muri FAB hoba hariho n'abandi batabyerekwa mu bihangange byahoze muri FDD. Ibyakurikiye rero birazwi nuko General Kararuza yishwe, mugenzi we rero bafatanije ibyo biganiro nawe yarahunze. Ye nyubako y'inzego uravye ko abahoze muri FDD baserukirwa mu nzego zihambaye z'igihugu ashobora rero no kuzorwiza ukwinuba n'amasezerano ya Arusha akaba avuga ko hiryane Burundi z'u Burundi zamye ziva kwikumirana mu nzego bikabyara ko habaho umurwi urondera kwihariza ubutegetsi, maze hakaba abandi bumva ko bakomerewe nabo bagaca baharanira ubutegetsi uko bashoboye kose. Muri kino gihe rero abahoze bagwara muri FDD baragenwa mu burongozi bwa leta, mu burongozi bw'amashyirahamwe ya leta atandukanye arimo Sosumo, INSS, Sobujeya n'ahandi. Mu gihe rero bagenzi babo bahoze muri FAB bibagirwa kandi atari uko batagira ubumenyi, bitavuzwe rero cyo n'abahoze bagwara muri FNL. Ibyo bintu rero abarongoye igihugu ngo barakwiye no kubyitwararika bigakosorwa nihabe umwana ni kinono. Twabibabwiye mu buryo bw'impfunyapfunya umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaragize ati iyo mba ndi umushikiranganji wo gutumatumanako amakuru uba wumva maze kujana barya bamashyirahamwe yo gutumatumanako nti ingo tugenduze uranyereka ko uvuze ko umuhoro ushika mu gihugu cyose ingo duhagarara aha utelefone numve ko n'ababeshi abaswahili gusa. Niko Evariste Ndayishimiye rero yise abakora amashyirahamwe hajejwe ivyo gutumatumanako. Muri rwa rugendo rwitiriwe Ntibutsa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko aragira mu ntara zigiye zitandukanye ariko yifatanya abenegihugu muri komine Butaganzwa mu bikorwa byo guca imikobeko kuri wa 19 mu kakaro 2024 akaba yari dogira amashirahamwe y'ubutumatumanako abesha ngo arakwije umuhora mu gihugu cyose cyangwa couverture nationale ngo nayo shwi ngo ni ukwishakira uturusha gusa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaragize ati barakubwira ngo umuhora ushika igihugu cyose ariko nkava igitega nkashika mu rigi nabonye umuhora cankerezo mugabo akakubwira ko yashizemo imitahe tukirirwa turamuha uburusho butagira uko bungana. Arongera agacunga intagira ati njewe mperuka guha inyuzi umwe jewe ndaguze narawutere nkayishira mu modoka kugira ngo ngene ndakora neza ku buhinga ngurukana bumenyi kabura umuhora wibaza ko nabiziga ningo nawe tujane unyerekerezo ubundi ati oya urumva ngo reka nzokuzanira akandi kuma gakoze ku buhinga bukomeye kapareye sofistike nge none ko utakaza natukagure ngo dukore ngo nabaswahili. Umukuru w'igihugu rero akabona ko abo mu bushikiranganji umengo ntibabinezwe aho yagize ati iyo mba ndi ubushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru bumva maze kubajana ni ingo tugende uzuranyereka ko uvuze ko umuhora ukora igihugu cyose ngo duhagarara aha utelefone numve urazi uri ko uraduga harya muri rurare. Yongeyeho agira ati abakozi ba leta ntibakora ntihagire uzobabesha nkabo nibo ba mbere baba bagenda bati oya wewe utwaye konete lewo canke rometere ngwa hano nsanga ahandi unyereka amarezo ari ngaha ko wavuze ko ari couverture nationale maze basanga atari byo bwa burusha bwose bugafutwa. Aha uwovuga ko ubushikiranganji bujejwe guhanahana amakuru ntibubizi, none ngaha ngo ndabagirije ni mwebwe mwarapfumbatishijwe mwaraguzwe bompaririza je nimumbwire aho murigera mwumva nk'umuyobozi mukuru ahweje ahejwe ivyo gutumatumana ko amakuru ngahantu yoba yaricaye agahamagara uwo muri ekonetere wo canke rumiteri bakaza bakerekana umuhoro uhari ko bavuze ko kwera igihugu cyose maze bakavuga bati kuva ubu turahagaritse uburusho gushika umunsi tuzobona hari umuhora. Ivyo vyo ntibikunda bemere kandi baca baza barabapfumbatisha ivyo biruko magere y'abenegihugu haba mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu hagati bama baridoga ko imihora yo gutumatumanako canke rezo bitagenda neza. Reka duhereze kuri iyi nkuru ngiyo ngo abantu batangiye guhangana iterambere riba ribajanye. Ibyo rero bikaba byarashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 12 Mukakaro 2024 mu bikorwa rusange byo guca imikobeko muri zone Bugarama komini Murambya intara ya Murambya aho amaze iminsi agira urugendo rwitiriwe Nkebuzo yifatikanya n'urwaruka mu bikorwa by'umuce. Umukuru w'igihugu rero akaba yamenyesheje urwaruka kizira ko abantu barabana ribi kuko iterambere riba ribasize, akaba yarasabye gucungira umutekano ko ho bari hose botangura kwiyumvira bisunga imbona kazoza y'igihugu. Promotari w'intara ya Murambya ni Efrem Ndikumasabo mu ijambo ry'ikaze yamenyesheje abenegihugu ko bari ku kivi kandi ko bari kumwe n'urwaruka ko biyemeje kuzokwama bitwararika ibikorwa byo guca imikobeko burindwi mu minsi bari mu buruhuko babijanisha n'inyigisho zo gukunda igihugu. Tugiye guhereza ko mukwiye kumenya nkamwe mukurikiriye imboneshakure nuko ikori ry'ibarabara canke redevance hotiere ryahora ririhwa ku muduga ngo burye muri ku mafaranga 75 y'amarundi kuri tiro bari ha ku pomu jero biri mu bwirizwa rishasha rigena amafaranga leta zokoresha ku bijanye n'amakori n'amatagisi. Iryo kori ry'ibarabara ryahora ritangwa ku muduga buri mwaka ariko buri gihe kori ritorezwa ku gitoro n'ikinywesha ku pompo. Staningi na kumana jeriwe kumenyesha makuru muri Robert akaba amenyesha ko ibyo bizotuma ubusuma bugabanuka kandi bizofasha toza kori ba OBR n'abatanga kori kuko bizogabanya imirongo y'abahora barinda gutonda imirongo bakorera OBR. Si byo gusa byo byahindutse mu ibwirizwa ishasha nk'uko hari izina impinyanyuro aho twovuga nk'urupapuro ndangatongo rw'ubuhinga bwa none abafise amatongo bose bakaba basabwa kuzatongura urupapuro ndangatongo rwo ku buhinga bwa none. Gastaninga na kumana ikori rya OBR ngo ntirihombesha ubwo kuritanga na gatega uba witeye ukanatera ukanagatera igihugu. Yabishikirije ku wa 19 mu Kakaro 2024 mu ruganda rwatunganijwe n'ikigo kijejwe gutoza amakori OBR cyagiraniye n'abamenyesha makuru no kumenyesha bijanye n'ibwirizwa rishasha bijanye n'amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka wa 2024 gushika muri 2025. Tukengurukiye abantu benshi mudukurikiye muri aya makuru mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuzakubagezaho. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV tubagezaho ibirabana n'ibivugwa mu bisata bigiye bitandukanye muri politiki hagati y'akazina muntu n'ubutungane umutekano n'ibindi bivugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu by'ibiyaga binini. Bakengurukiye cyane yuko twabanye muri aya makuru. Mani bahereza gihe.